Wena ufuna mina or ufuna imali?
Oh, ngizongithengele mail based khona.
Okay.
Ingithengele rot on mail based. Kanjani? Like kanjani?
Kune mail based.
Yeah. Unganami, uyanginakekela, uyanginakekela ukuthi ngibe right, ngibe sharp, angisho wena ukhona.
Angitshela umlahlele.
So la manuthi la ngathola efonini
yakho.
Someone.
Hi ke.
Uye lo mail based.
Hayi bo.
Uye.
Mail based na manuthi. Kanjani? Yabo manje hlanise ningahlangana nya. Ufuna ungiblame?
I didn't want to tell you this, ne?
Okay.
Because ngiyakuhlula.
I'm waiting.
But I knew ukuthi something was happening.
No, there's nothing happening. He's my friend, he's my male bestie.
Tell him anu.
Owaziyo ukuthi I eat. Owaziyo ukuthi ngiyaxoba. Owaziyo ukuthi I deserve to go out. Owaziyo ukuthi like ngiwamele nginwe kamnandi as a woman.
All right. So mangana mali kumele ngiyenze. You know that I hustle.
Oh, you hustle. You can't stick to one plan when you're always with these things of yours. Le ama broadcasting engayazi ukuthi sho ini. You don't hustle.
So okay.
Angaze ngakubona iphethe CV ukuthi ufaka ama CV. So mina I don't take you for less. Like really? I don't at all.
If kiyenzakala ukuthi ngiyapopa, what happens then?
What happens?
Yeah.
No, so popa nalabo popa nabo. Please ungaphandle kwami.
So
awumameli mos. You don't listen.
Wena usifunela imali.
No, angifuni imali. Ngifuna ugayi omachod ohasilayo ongaziyo ukuthi ngiyaphi. Hayi ugayi ungifunela ngeita me 5 rand. Yaqedile drop within 2 minutes then uzothaba me isikola idethi.
Ngifuni.
Ah never.
Ngifune ngani?
Hayi ubuza mina. Yeyeni.
Ngikubeli
mina ngifuna ngani? Mina ngifuna ngani?
I try.
Ngifuna ngani? Uzama ini? Hayi you should try more. We should try more.
So when I say that the relationship ya khoma ingana mali, akusi relationship.
Hayi ke mina I don't settle for less. Wasengichazile. So
when una imali?
Cuz yeah, ngina imali. Hayi bo. Yeah, ngiyasebenza. Yeah, ngiyakwazi ukuthi TV. At least mina ngiyakwazi ukuthatha. Wena wakuyifaka kuphi? Wena wakuyifaka kuphi?
At least I have a bank account.
Hayi bo. If handbag yami some Capitec ninabo.
Wena Capitec.
Ubona.
Iphuma
imali. Yeah, iphuma imali best. Ngiyima imali best mali.
That's all that you can.
Yeah.
So wena uzohlalela ukuthola imali.
Angisho wena ungiphi? Uxoka yini wena ngoba wena ngisho ngiphi? Angisho wena uyibona i reason. So imali best.
Ungasebenzi ilifefu na
la. Yeah, that's how